Shalom, shalom. Shaka kora mutsamanga kugomba kutangira inaha yanje jewe nari ngwaye ino jewe naratsitaye ino ndetse no gukibana na kebana gakibana umva icyakigendere cyanye mugani cyari cyane rero ndaje ngaho nari bana ko nyene kirato sinambara mbari kambara mbiri hanyuma jewe ndiyo vya ni kukote wana nisansu nisi kanguka na ndiyo vya ni anasenga mwe kanguka ima na ikisiri ndi ili na jojo ni hiyo likiza ya suri kari hindu kiza ali kamera ngiri hindi kanyi mama jiku sabi mbawa jiku kubera jia wana rati jiku tangi na hachie ya figyo ngini miaka ngini tatu kubera narabura ahano chamu kushingi na hae kwa telefone wa anjina ndi aplikasyon narayibu za kwa telefone mwa telefone jia kwa presto Eko hama ngakoma gushimira Imana yuko yono nari ko ndasenga nyine amasengesho yo kwa gatandatu ko ndasengana n'umukozi w'Imana avuga ati umuntu wese reka arasengana nanjye icyere Imana iramukijije iramubwiza nawe atumva yumva manifestation cyangwa ntayumve Imana iramukijije muri ako kanya natsiye numva igihono rihindukiye numva akantu kameze gaturitse gihano wani nukuri maana ti ikimenyezo chukiki ya chuchu na kiwoni ahoya na shimi ni maana naonge na shimi ni maana shimi la krisi likuma na woi itanga akatuse nge la tatuzi na tatuza mozi mkabu tukahuri la kujambo kimana eko inaya njeri shalom
nisa shimi ya kushimi ni maana kuhi utanga za ya kukore ya mrugoro bacho Kwa tumaze imyaka itatu n'igice dushaka kuhaho urubyaro twararuhuze muri iyo myaka itatu yose natwisinda eshatu zose zivamo hari igihe byageragaho ngacika intege ariko nakomeje gusenga nkomeza kwizera Imana nyuma yaho rimwe nza gusenga n'umukozi w'Imana ari samedi hanyuma aravuga ngo hari abadamu batatu ngo bagize inda eshatu zavuyemo Imana igiye kuba gutwita inda ya kane ngo kandi izavuka mu izina rya Yesu nuko ndavugane nanjye ndabyize muri abo batatu nanjye ndimo nabyumvise muri kanguka y'igifaransa nuko nkomeza gusenga nganya numva igifaransa ni mu kirundi hanyuma nza kumva umudamu umwe ari gutanga temoignage ndavugane nanjye nzakurikira haza kuza uwa kabiri icyo gihe ari muri kanguka y'igifaransa mu kwa munani 2021 nuko ndavuga nti hano wa kabiri nanjye ndize nuko njya durasenga igihe cyo gusenga ngira manifestation n'ubwa mbere byari bimbayeho ndatrembla cyane ndabuja partout nabasha kubihagarika nuko ndavuga nti nanjye Imana iransuye mu mpera z'uku kwezi niho nabonye ibimenyetso nuko njya gukora test asanga yabaye positive kuva icyo gihe rero bari umunezero mu rugo uretse ko umuntu afite n'ubwoba nyine umuntu wagiye inda zivamo ugenda uvuga ati reka utegereze nyuma y'amezi atatu inda imaze kugera hejuru njya gukora ekogarafi bambwira ko umwana ameze neza undi mama tumeze neza mu rugo n'umunezero umwana yaduhaye umwana mwiza w'umukobwa ndashimira Imana cyane kandi nkomeza n'abandi basigaye ntimucike intege no gukomera no gukomeza gusenga Imana ikora ibitangaza kandi n'ukuri Imana yabikoze namwe izabibakorera babitegereje bose. Nshimiye Imana cyane, nshimiye n'umukozi Imana dusengera tatuzi. Imana ikomeze yagura umurimo wa kanguka. Ikibare gikomeze kuba icy'Imana. Amen, amen.
Mbuka ifyezi mwana ekiwa hariya nana kwa infection ili infection na hai nukuri na ifisinda ya lamba waza chane lipu za viranga ndo su viranga kwa muganga viranga nukuri nafukati mama ni woku nawara nda heza nda fata kanguka senga na numu kwa zui mwana musi umwe alisa medhi nukuri Imana yarankijije nasenze Krisi aravuga ati hari umuntu akize Yesu nanjye ndavuga ati muri abo bantu avuze ko bakize nanjye Imana ndizeye ndakize ndimwo mu kuri mana yawe kuko sinongeye kubabara sinongeye kugira uburibwe buraho burenze birahera birahera nashimira kwa muganga muganga arambwira ati iyi infection yarakize nangora nifikifise nukurindira nibigeje kwibaruka rero bantu b'Imana hakindi shima hageze kwibaruka Imana yarankoreye ibitangaza aho nari ndi nari nihebuye abaza bose bibaruka nanje nari ndi naje kera isaha y'Imana igeze ndaronka ikibondo kirabyuka gifise ikibazo baca bamujyana muri Neo umwana yamubyimisi itatu atonka ariko Imana yarabikoze umwana ndavuga ati Imana nanje ndakeneye kuba ise ikibondo abandi ababyeyi bose batashe bafise ikibondo nanjye kuki nanjye ntamubona umwana wanjye mana afasha nanjye umwana wanjye akire mana yarabikoze umwana arakira nikaretse indwi kubera ko bana n'umwana wanjye turyama turi kumwe yonka nukuri nabishimira imana bantu b'imana nimukomeze mufate nukuri hari imana ikiza hari imana yumva hari imana itabara ni byinshi yankoreye nabidonda sinobimara Shalom.
Shalom, shalom, ndabije mwese mu izina rya Yesu. Hama nanjye nje ngaha nje gushinga intare ku byo Imana yankoreye. Jewe kenshi narakunda gusengera mariage, narifuza cyane ko nagira mariage. Misi yose namanafashe, misi yose namanafashe buri wa gatandatu cyane ku yindi misi itandukanye. Misi yose namana ariko ndareba Imana nifuza kugira mariage. Kaba natembera hose bambaza ati mbega wewe bimeze gute. Agishasha vuba biriko birambabaza cyane nyine wunsha ko wese ambaza ngo mbere bimeze gute nkumva birambabaje abagenzi twiganye abo twakuranye bose ama mariage bari barayagize babaje ukamenga sinzi ibintu byambaye ko rero ndashimira Imana yangiriye neza ndashimira Imana yangiriye neza ndashimira Imana yangiriye neza cyo ntari nishoboreye gukora yarabinkoreye nukuri mu mpera amashimana kwa kane ni Imana yangirira neza yego ni Imana yangirira neza misi yose nama ndiko ndasengera muri kanguka nkama ndiko ndafata imisi yose nukuri ndashima Imana kuko yumvise ugutakamba kwanje ndashimira Imana kuko yumvise amarira yanje irandose amarira yanje ukeneye numva nipfuza kuba kugwanje nkumva nyine nipfuza kandi kugenda merekejwe n'ababyeyi Imana yarabinkoreye ubu ndi mu rwanje turashima Imana n'umufasha wanje nukuri niyo ntaye nayo nje gushinga ko nasengeye muri kango k'Imana irabinkorera hama bumvise ntaye yanje Imana ibahezagire mukomeze gufata kandi abafise namwe ibibazo nk'ibyo najya naraciyemo nukuri n'ibintu iyo usanga navuga ati biraruhisha ariko imbere y'Imana nta kidashoboka imbere y'Imana byose birashoboka mwandanye mwizera yego Imana ni nyabushobozi Shalom.
Shalom, shalom. Nanje n'umukunzi wa kanguka nifuje gutanga intare no gushimira Imana ekome kubyiza Imana yankoreye emwe nanje mu minsi iheze namenye kanguka biciye kuri YouTube kuko nkunda kuraba ubutumwa bwinshi nje kanguka barandungikira audio yayo asha ndayumvirije cumva gusijwe ry'umukozi w'Imana ariko aravuga ngo Shalom Shalom ngo bakurikiye ngo ikiganiro cya kanguka asha naca nkura ko kweri kome mu nyuma rero sinzi ukuntu nari kuri YouTube ndabona kanguka numva umutima urambwiye ati reka numvirize ibi bintu ndumviriza hari mu mwaka uheze mu mpera zawo nko mu kwezi kw'icumi na rimwe ndumviriza ndetse kumviriza ndapfukoya reka ndondetse rero uyu muntu vyimbitse kuri YouTube ndabe intahe ziwe ingene yahamagawe ego asha ndabirondera ndumviriza igice ca mbere c'intahe z'umukozi w'Imana Kristo Ndikumana ndumviriza ibice byose. Nca ndavuga yego ni by'ukuri. Kuko jewe nkunda kwizigira yuko umuntu akoreshwa ibikomeye nawe aba yarabicishijwemo. Niho naciye rero ntangura gufata ashinga ingo yo kwama ndumviriza buri munsi buri munsi. Rero mu nyuma nari mfise ikibazo c'uburwayi bw'amafyigo, bari baranteye inshinge asha imafyigo yaranse gukira. Muga mu nyuma sinamenye ingene amafyigo yakize, kuko naciye nkurikirana intahe n'amasengesho. Ego mu nyuma rero nca ndagwara umugongo. Umugongo nawo ndasengerwa nyene mu masengesho kwa gatandatu nawo urakira. Nsigarana ikibazo c'umushishito nari maranye imyaka myinshi. Mugabo uwo wose ndavyiteho nkabona n'ibisanzwe, nabona ko wabaye umubanyi wanje kubera amasengesho y'amafungo nakunda gufata. Naja kwa muganga ngo bapime amaraso ngo we nta n'indi ndwara tubona urwaye, ngo wewe ngo urwaye umushishito ntufungura. Nca ndabifata ibisanzwe kubera yuko namenye ikibintera. Nubwo nta kundi, kuko namba mpora mfata nk'amafungo y'iminsi indwi, nkafata y'itatu, ego nkaba nofata y'iminsi indwi nkoresha agakombe k'amazi gatoyi, nako nkagakoresha rimwe ku munsi kugira nyene simbura ingufu mu mubiri. Nca mvuga nti nta kundi, namba nofata y'iminsi 21 nkafungura gusa ku mugoroba, naho nyene utuntu dukeye. Mvuga rero ibi vyarabaye umubanyi wanje nta kundi, uwo mushishito nyene nta kundi. Nkagira ibibazo vyo kuribwa nyene cane gose, diare ikaba nyinshi, hamwe nyene mbere nifuza nti ndopfuma nigumira nyene mwayo masengesho simfungura akantu na kamwe. Mugabe co bundi umva umutima urambwiye ati none igihari warayishimye nyene wumviriza akanguka. Numva ni nk'umuntu ankomye ndapfukiye ko kandi ga nabifashe ibisanzwe ukamenga iyo yose indwara yokira. Ejo bundi rero nca ndafata numva arasengeye ab'imishishito ndizera. Mu nyuma nararindiriye mbona nakize ngo fungure n'ibintu bigumye n'iki asha mbona nta kibazo. Niho niyumvira kandi ganarakize wa mushishito. Nafunguye ibi n'ibi n'ibi nta kibazo nigeze ngira, numva meze neza mu nda, nta ngorane mfise kumbe narakize. Emwe nca ndavuga nti nzoshinga intahe nshimira Imana. None Imana yarantabaye, hariho n'ikindi kibazo igume nari mfise, yani mu gukora ndi umuntu ngira ngo nshobora gucaha nkacaha nkaca hariya. Mugabo narabikora ivyo vyose ukamenga niko ndaruha gusa mu mutwe. Ebaga bikanka nkabona kumenga nta mwimbu ivyo nkora umenga biradidimiya. Ebaga niho naca mfata umwanya naho nyene wo gusenga mfata ku mutwe ndabwira Imana nti ndasavye nkure ko iyi myuka mibi yamisubiza inyuma ndiko ndakora nk'uku, kandi ushoboze no mu vyo ndiko ndakora name nibuka ukuntu notanga ikigira cumi. Ego sinzoba umusuma. Ego umukozi w'Imana aratwigisha ko ari ugutanga umuntu anezerewe n'ivyo n'Imana ishima, ariko navyo nyene biba bikenewe. Imana yaguhetsagiye n'ivyiza nyene nawe kugira ngo ugutange canke ushime. Ego uyishimire unezerewe. Asha mwe muyera nyene aca arandongora uko ntekerezwa kubikora mbona birakunze. Rero ico gihe twariko dusengana mu masengesho kwa gatandatu nca mvuga jewe gana n'umusi numwe ndumva manifestasiyo ngize rero aha nta kigenda. Nariyumiye nta kundi reka nihangane, ariko mugabo nkunda gukira kandi ntariko ndumva manifestasiyo yose. Ebaga niho naguma ngaho. Mu nyuma rero ndyamye twasenze ku masengesho kwa gatandatu nca ndota ndiko ndavomesa ndavomesa gose. Mugabo umve ko vyariko biba mu ndoto. Ndavomesa gose nashitutse nikangura nzi yuko nayoberanije igitanda kuko nabona ari vyinshi gose. Nikanguye mbona ntavyo ngitseyo kumbe vyabereye mu mpemu namwe ntacimanira ntabaye ndabitsa habitsa kugenda neza nokuri niko vyagenze nanje ndashimiye Imana cane gose nokuri Imana irakora ekome nuko twavyigishijwe kuva kera tukaba tubizi ariko dukomeza kuba n'ibitangaza by'Imana ekome nukuri ndashimiye Imana cane kandi ndashimiye n'umukozi w'Imana Kristo Ndikumana n'umukenyezi wiwe mutera intege kandi akomeze gose namba umushinga ntayo muhira yo gukora ibikorwa by'Imana bikagenda neza mara nyingi nuko abashigikiwe n'umuryango ego utamubera intambamyi kuko usanga bitoroshe muri uru rugendo ekome ndashimiye rero n'abakozi bose bakorana kuko iki ni igikorwa gikomeye c'Imana kandi ndashima cane no kubw'inyigisho ego jambo ry'Imana yamatwigisha cane gose nk'aya majambo yo muri Samweli yamaze iminsi yamfasha cane gose gose ego hariho igihe usanganye n'ijambo ry'Imana ryabaye ikiyo igiciro rucurabiramwa ukavuga kumbe iyo byari byashitse ukunuku kumbe impamvu niyi ego nukuri ndashimiye Imana cane gose bivuye ku mutima Shalom abumvise intahe yanje nukuri namwe baremeshe nta kibazo na kimwe Imana idakitavura canke idakiza canke idakuraho ego Imana ibahe umugisha murakoze.
Shalom shalom nisa shimo chane mwara mwze na mwideyo vana anu munu aere jesha kakuchi miri imana imana rambo hoye kukuchi muri kanguka nari ingwai amenyo virenze imiaka chumi irenze imiaka chumi amenyo yanjye aguma vunguka 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 amaze ndasenga mara agatoboka ndasenga nabohotse kunaye numvise yumu papa umwe yashingiye naye avuga ko yaragwaye iryinyo ryatobotse Imana iramubohora nagiye ndavuga Mana wabohoye yumu papa amenyo yatobotse najye mbohore ndeke kuza ndaribwa amenyo misi yose je sinamara iminsi ibiri itatu iryinyo ritarangya nkabyimba akavunguka agatoboka nari maze kwikura amenyo menshi ndavuga ngo sindasubira kujya ndakurekera ariko nabyo nagiye gushinga intahe ku Imana yambohoye ubu nakize maze apfa indwi zingahe numva ko iryinyo rimbabaza kandi kare sinamara iminsi ibiri cyangwa itatu iryinyo ritarangya kandi ubu ndashima Imana ko no kuvunguka ubu amenyo yanjye nakivunguka ndashimira Imana indi nahe narabohotse ibintu byinshi 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 nari umuntu wo gushavura narakara numvise ishavu umutwe ugacungya ibyo byose ndabishimira Imana ko Imana yabimbohoye n'indi nahe nshaka gushinga narumvise kanguka ya samedi ndumvise samedi yaheze ndumvise seme ndumva nshaka kudahwa ndumva nshaka kujya muri toileti ndumva meze nabi ndakirurute ndavuga Mana uri kurambohora ndumva amaguru ariko ari akumuriro amaguru acugumira ndavuga nage Mana uno munsi ndabonye ukuboko kwiwawe Mana urakoze kumbohora ndashimana ko Imana yambohoye ndashima Imana ko naje nabonye ukuboko kw'Imana Imana igweza gire Kristo ndi ku Mana n'abapartenere abumvise intahe yanjye Imana ibahezagiye n'abarindire kuboka n'ibarindire ndashima Imana ko yankigije ingwara nyinshi yangwa n'intambara nyinshi n'ukuri ndashimira Imana Imana ibahezagire Shalom.
Shalom shalom banyoni bakanguka ngombye gushima Imana nanjye kuri igitangaza na rose nari ngwaye estoma bayimaranye imyaka myinshi abaganga bari baragerageje kuvura nubwo byari byananiranye umugenzi umwe aramakanguka ndumviriza azarandungikira nsandumviriza ndavuga ati ko biri kose naho indwara yanje yananiranye imiti yananiranye reka nizere fate mu bandi nanje nkire umunsi umwe ndafata akanguka ndasenga niho umukozi w'Imana yavuga ngo hariho umuntu akize estoma by'ukuri ntangura ku va urute ruraza rwinshi ndacira ndacira ndabandanya ndasenga avuze ame ndavuga ame ahejeje ndabandanya ndacira ibintu byinshi cyane haheze iminsi ndarindira ibintu naho numva nk'ingorane ifungura vyanka ahandi nkagira izindi ngorane by'ukuri ibyo bintu usanga byaraheze ukwezi kurahera amezi abiri amezi atatu usanga ibyo bintu byaraheze by'ukuri umubiri wanjye ubona amahoro ndashima Imana cyane ko yangiriye ubuntu uwo mudugudu yari yankurikirana yari yaravuze ko ibyanje bimunaniye atabona ukundi kuntu yabigenza nari nararetse no kuja kwa muganga ndindiriye nyine kizovamo ari ukupfa mfe cyane nyine ndabireka uko nyine ndashima Imana ko yangiriye ubuntu nkavuka bwakanguka by'ukuri bifite umunezero mu buzima bwanje kuko ubu ibintu byinshi byarahindutse n'amahoro ikindi nari mfise ububabare bwinshi igihe naba mu mihango imyaka myinshi n'amafata imiti ariko igihe kimwe ndavuga ngo reka ndabisengere usengane n'umukozi w'Imana niho yavuga ngo hari umukobwa umwe akize kubabara igihe ari mu mihango by'ukuri ndashima Imana ndashima Imana ndavuga ati Imana urakoze kumbohora urakoze kungirira ubuntu imiti nama ndafata yari yarambabaje cyane kuko hari igihe n'imiti nafata yashobora gusendwa ndashima Imana ko kuva icyo gihe gushyikira isaha n'amahoro nta ngorane n'imwe mfise Imana ihetse agira cyane abapateneri bakanguka umubiri wanjye ufise umunezero n'umutima wanjye ufise umunezero Imana ihetse agira kandi umukozi wayo zifise uko noshima Imana ihabwa icyubahiro kandi ihabwa icyubahiro Shalom.